Captain kendo jaloye team mar Harambee Stars Michael Olunga ok bi bedo achiel kuom jotugo mabiro rakore gi team mar Zimbabwe tugo mar manyo otiko AFCON 2025 ma ibiro bagi e piny Libamba ma Uganda tich abich jumani. Olunga noyudo hinyruok jumbe ariyo mokalo ka klab mare mar Al Duhail ne tugo gi klab mar Al Rayyan e tugo mane Al Duhail oyudo loch mar gonde ariyo kuom achiel. Olunga nobedo oko e kinde ma bende klab mare marakore gi klab mar Qatar Sports Club e lig maduong'. Kata kamano, igeno ni kocha Engin Firat dhi chiwo thuolo ni ne jatugo achiel e kind Benson Omala, Jonah Vire to kod Jonah Ayunga. Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi e piny mar Uganda kama gibiro rakore kod team mar Zimbabwe kapok gidhi Afrika ma Milambo kama gibiro tugo gi Namibia.